ni kama hiyo yani huku
yani kadogo dogo design.